What are you just two standing here? Get this car started now!
Umianga tachi. Umunzi wano ubuntu. What is series anga? Odi, deva minum zambu tirangani.
Nisoka mkazi, mama. Tereza mkazi wangu kumbaya. Nisoka ikulu.
Ana wangu.
Iwe, natin shila ndekela, shila ndekelo mfumu wa Ubuntu, ukuchilofwe.